le cinq langages d'amour cyanditswe n'umwanditsi yitwa Gary Chapman wari we wese arashobora kuvyisomera niyo migwa itanu y'abantu iba namba rero we ubona umusheri wawe atacu dakora kugira ngo mwereke ko umukunda mugabo kabona guma reklama kutamukunda cushakisha muri ibi byose bitanu uzoza gusanga hari ikintu kimwe yarashaka kumugirira utamugirira
icambere
n'umuntu kugira ngo yemere ko umukunda ari mpa kumubwira tujambo twagaciro icyakabiri n'umuntu kugira ngo yemere ko umukunda ari mpa kumuha umwanya na cyane cyane yari mu kibazo umwumvirize mufashe gutora inyishu z'ibibazo icyagatatu
Isaac TV ho
Ikiganiro ni Classic Love. Ikiganiro cyiza cyane gifasha benshi aho muva mukagira kugira mbandanye muronka inyigisho zitandukanye z'urukundo. Je nyitwa Isaac Classic. Juma Jux kuri kamera. Uno musi rero ni kiyago kiryoshye cyane. Of course, benshi turakunda turi mu rukundo, turaba mu rukundo rutandukanye ariko benshi hakunda kugaruka ijambo rimwe ati mbega koko. Mbega koko. Mugenzi wa jarankunda mbega koko cyukuri arankunda ari nabandi banashima babana bakabana no mu rugo ariko akaba ari mu rugo yubakanye n'uwo babanye ariko bavuga ati je burya umugabo wanje agiye gukazi kohera bagiye gukazi koko urati burya madame wanje yabwiye ko agiye wabo kuramukanya bagiye wabo koko ntabagiye mu byiwiwe so ibi byose namakenga atandukanye agura abantu batandukanye eske ikibazo kishaka kigaruka ngaha Uno musireke yago cyuno musiteza kurabira hamwe ati mbega no menya gute ko uwo ndi kumwe nawe mu rukundo cyanki uwo mbanye nawe mu rugo ndamukunda koko cyake ankunda koko niko kiyago cyuno musirero mutumire rwa wundi nyene d'amour désiré désiré d'amour reka subire kandi kumuhi kaze désiré ndakura mu kije
ah mahoro cyane Isaac
nundi musi myiza tuye guhura ntukanda bona bananyu vyibuha bintu ri fresh
ego bimeze neza ndashima na cyane cyane ko nasije uno musi biri intéressant cyane ukunda
D'abord, tu as un avant que tu aies un grand livre, tu as un message. Tu as dit, madame, tu as dit, I love you. So, tu as dit, why tu as dit,
Koko ndabyiyumva ego.
D'abord, tu as gushika ukiyumvira yuko uwo muri kumwe mu rukundo atagukunda koko
ntibirambako gusa mpora mpura n'abantu baza kunsaba impanuro byabaye ko ego
uno musishaka udufashe udusigurire neza ndazi ko muri abashakashatse mu by'urukundo mwana bintu nose murasoma n'ibitabo byinshi byerekeye inkundo exactement no menya gute yuko je undi kumera mu rukundo nkunda cyanke ugiye turi kuba mu rukundo ngire gute kugira ndamwereke ko ndamukunda d'amour kiri kiyago kirakomeye cyane shaka abari kwatura kuno mwanya kibafashe abari hafi abari kure mu majambo avunaguye cyane no mu majambo yumvikana cyane shaka ubudusigurire buke uko tubwire no menya gute yuko undi kuba mu rukundo ankunda koko
murakoze cyane ariko imbere ya byose nagoma manze mbwira abantu akantu kamwe igihushane cy'urukundo sugwanko ahubwo nubwoba namakenga ego
nico gihushanye cy'urukundo
igihushanye cy'urukundo ntabwo ari ugwango ahubwo nubwoba ndetse namakenga igihe cyose uzokumva ufise ubwoba muri wewe kuri urya muntu mukundana n'igihe cyose uzokumva umufise ko amakenga menshi ishobora kuzoba intandaro y'urukundo rwanyu kurangirira ngaho ari nacyo gituma kugira ngo dutahure iyisije to kwifashisha igitabo cy'umwanditsi akomeye cyane mu bijyanye no guhanura abubakanye yitwa Gary Chapman w'umunyamerika yanditse igitabo cyitwa Les cinq langages d'amour ni imvugo zitanu z'urukundo ibyo nivyo birimwo ibintu umuntu ashobora gukorera uwundi bivanye n'imigwi y'abantu akabona ngo nakarankunda hanyuma no kumanza kumenya ngo hajya mu rukundo umwe wese arafise ikinogo yipfuza ko umupartenere wiwazoza kuramplisa canke kuzuza igihe rero cyose ukundanye n'umuntu ntashobore kuzuza ico kinogo kiri mu mutima wawe uzogumubona atagukunda naho yoguha indege naho yokwemerera ko azogutwara mu ijuru uzogumubona ko atagukunda nkuko nawe wenyene uwo muntu mukundanye arafise ikinogo mu mutima wiwe igihe cyose utazobura kimenya ngo umenye aho giherereye unakizibire ibyo uzokora byose azoguma abona uri kurakora ubusa utamukunda ari nacyo gituma gukundana cyanke kujya mu nzira yo kubakana nicyo kintu cya mbere bigusaba kumanza guhiga hari kinogo mu mutima wiwe kikaba nicyo zibira kubera ko hajye umuntu akundana hari ikintu yipfuza ari nacyo gituma bibiliya kubayemera ivuga ngo imana mukure mu muntu yavuze ngo nuko imana ibona ntibibereye ko uwo mugabo yibana wenyene ngo imuremera umufasha bikwiranye bikwiranye rero no kugasurinya umuntu ashobora kuba umufasha nivyo ariko mukaba mudakwiranye ikidetermina ko mudakwiranye nuko kuntu ugumubona umenga ntagukunda ntakujuje umenga hari byo yategerezwa gukora atari karakora bref no kumenya rero ngo mbega ndamukorera iki kugira ngo yuzuzwe
aho nyene tujya aho nyene rero mbega ndamukorera iki kugira ko kugira muri we yuzure yumva ati kuri yo ndakunzwe koko ah rero ndamukorera iki kugira yemere ati arujujwe ko
avuga ati jewe ndi muri piscine z'urukundo
jewe man nta wundi ambangira
Isaac nagomba manze mbwira abantu akantu bari ko abantu bari ko radukurikirana akantu kamwe hari abantu bakunze kuyagiriza mbere bakobwa ko banakunda n'amahera mugabo ushobora gutangara we uhaye ikado imodoka umukobwa mukundana ariko wundi muhungu akuvangisha wa mukobwa akamuha ikado ya telefone ugasanga ya telefone yiwa yakiranye umutima mwiza kuruta ya modoka we wamuhaye arico kidetermina rero ko igikomeye si icyo uri kurakora ahubwo igikomeye mbega icyo uri kurakora gihuye n'icyo yarakeneye akaruro kari hafi nk'umukobwa birukanye kwishure kubera minervale kandi bakamwirukana buca bakora exit par exemple wibaza ngo mbega nkubugacu umubwira ngo nagiye kukurihira intike y'indege y'imiliyoni 2 tuzoja gutembera USA hijya yejo wibaza ngo ivyo vyo mujyohera gusomba aho ari kumurihira minervale y'ibihumbi 5 ahubwo iyo umurihira minervale ya 5 yari kumva ari we muntu wenyene kwisi afise umuba hafi kuruta ujya wundi ariko aramuproposa ngo yamugurihiye nzamadege ngo yo kuja muri za USA canke hehe arico gituma rero mu rukundo igikomeye sugutatona oya no kumenya ahubwo icyo umukunzi wawe akeneye n'umwanya gikenereye
ubimenya gute
hari ibintu 5 muri ico gitabo berekana abantu bose bo kwisi bari classe mu migwi 5 bivanye n'ivyo baba bipfuza ko abantu babakorera umugwi wa mbere nabantu bafise imvugo y'urukundo yitwa les paroles valorisantes no kuvuga niba abantu kugira ngo yemere ko umukunda nimha kumubwira utujambo twiza udukomplima uri mwiza usa neza wasokoje neza usumba abandi uri kirezi utwenga neza uraba neza ofisa amaso meza avuye gukora examen felicitations wabitoya aho namarezi rita nayo urabona hari ho rero abantu abameze uko
kugira yemere yuko umukunda ariko umubwira utujambo twiza tugiye
ego ari mpa kumuhudu komplima nambu no munsi yiyarangije akaza kukuraba akaza yahinduye look mu mutwe uba makini kumubwira kuno munsi vrama yasokoje neza akantu kose yahinduye ubu wa mbere kuba wakabonye kumubwira kuno munsi vrama inzara yasize neza kumubwira kuno munsi itiro yisize bien kumubwira kuno munsi hariko nabahungu bafise iyo mvugo bafise langage d'amour iyo nyene no kuvuga kugira ngo yemere ko umukobwa mukunda ari mpaka aguma mubwira merci aguma mubwira urumuboga aguma mubwira we uraza ubwenge kuruta abandi urumva aguma mubwira we uzofinisa kuba nka Bill Gates naho yo muhenda ntacho mugabo koma ariyo mvugo yiwe y'urukundo
umenga arujujwe
yumva umenga arujujwe ntahatari vyiza
ko cyo ni cyambere muri zijya 5
yego umugwi wa kabiri nabantu abafise imvugo y'urukundo yitwa moment de qualité hari habantu naho uwo mugurira indege naho uwo mugurira imodoka atizigera abona kumukunda mugaba azobona kumukunda ryari umunsi azogira akabaza agapfisha nka papa wiwe ugaca abari we muntu wa mbere wamubaye hafi sheri ihangane ukamuba hafi hari hi boutique yarasanzwe afite ukamushiramwe uyimukurikiranira hariho papa wiwe akadosi yapfuye adahejeje ukaba wamaze kudeploy umuntu aza gukamukurikiranira donc hari habantu kugira ngo apfe yemeye kumukunda ari mpakabanza ashike muri situation nyene akenera umuntu amugwako akabona niwe buserutse ubwa mbere ari nacyo gituma nkunda guhanura abantu bakundanye mutse mwitonda cyane y'abantu mukundana bari mu vyago ilfo ko ari mwe abantu ba mbere muhaseruka kuko bitabaye ivyo ugahurirana nabo ugasanga afise imvugo y'urukundo nkiyo ya moment de qualité arashobora no kuguheba urumva rero birinde cyane abantu bakundana umuntu mukundana bishitse akaja mu vyago menya ngo ni we muntu wa mbere afise namba yayobewe mu ishure dufate yiga muri université yuri yigiti kuri ligita bize kaminuza barabizi no gusubiramo ivyigwa ngira ngo byose yuri yigiti niwe umuntu akeneye ko mu gatondo zinduka umwandikira message umwibutsa ngo sheri uribuka kuzinduka kwiga namba disons yagize kibazo bakamwiba
ariko rero iki kintu ngakiragoye gato damo none ufatiriwe bigashika wafatiriwe ari mu ngorane bica bigenda
no kumenya Isaac ikintu cy'ambere gikomeye mu buzima no kumenya igisumba ikindi jese numva ingene umuntu utegekanya kuzoha ubuzima bwawe bwose dizo nkingene yo buri umuvyeyi hamba ngo uvuge ngo ndafatiriwe from ariko kandi navyo birashoboka mugabo singombwa ngo uhabe ingene umuba hafi mu ma message ingene mu telefona reka dufate nk'akaruro none nk'ubujewe ndashobora kubona ntafite umwanya nkabwira umu petit frère wanje cyangwa umu petit sœur wanje ati genda uhambere byose bivana no gushaka nibaza ko atari question y'umwanya ahubwo ni question yo gushaka umugwi wa gatatu ni imvugo y'urukundo igira gatatu uwundi mugwi w'abantu bafise nico twita le cadeau hariho rera abantu atazopfa yemeye kumukunda atakaganuke uramuha aha rero no kuraba neza abantu bafise abo bakundana bafise be n'izimvugo z'urukundo akaganuke no kuvuga ngo naho uwo mukorera iki ariko utaramwiyumvira ko afise anniversaire ngo mukubite surprise ya gato yanditse ko happy birthday n'izina giwe urumva hari habantu kugira ngo abone by'ukuri ko umuntu amukunda ari mpaka muhe akaganuke canke kado hanyuma kado zo mu rukundo si mpaka zibe zizimvye eka from areka ntange nk'akarero gatoya nk'ibintu byashikiye haraheze imisi umugore wanje dusanzwe twubakanye nkunda cyane yarafise novuga anniversaire ndamugirira akantu gasanzwe mbona umengo ntarokoneshije ndavuga ati nzomukubita ikintu a big surprise umunsi tuzoba dukwijije umwaka twubakanye hacagira icyo gihe ndi mu bukene nari mu bukene nk'abandi bantu bose ndarabasanga nari nipfuza kumuha imodoka nayo ofise nta n'amahera yo kugura imoto noronka nta n'amahera yo kugura igitenge noronka hari no mu matariki mabi uravye abantu dusanzwe dukora tugahembwa ku kwezi ingene bimeze ndakoresha cadre iyo cadre cyane yandika ko amajambo ya muri jije arariza n'abandi bantu twari kumwe muri iyo event nanditse ko nti umwaka ni munini ndashobora kuba narakubabaje ndashobora kuba naritwaye ukudashaka warakoze kunyihanganira mwamikazi wanje no kuvuga ngo ntabuye iwamba abantu aba ingene banzi stati bampa bari bibaza ati antuki kado aza guha umugore swate ni modoka cyangwa n'ikindi kintu kiri bizarre umumarene niho yarari umupare wanje niho yarari nabandi bantu batari bake twari mu kabare ndavuga ati no mwanya rero nanje wo kugira ngo mpe akaganuke umwami kazi w'umutima wanje twajyohewe twinjoyinze twafunguye twanyoye byahetse cyandabwira mu petit sœur nzanira ya kado yanje bose bari yani bari bafite
ibihaba
bisho cyo kumenya mbega gomba tange iki babona igikadre nyere kingana ukuntu
utujambo tungano
babona ndayitoye nabuye ambalaje nsomye ayo majambo yanditse ko si umugore wanje yararitse donc narasabye imbabazi ku bintu byose byabaye uwo mwaka wose urumva yari anniversaire y'umwaka weze twubakanye ndamuha kado iri ndamuha cadre iri kwa majambo yo gusaba imbabazi aho nitwaye nabi uwo mwaka wose
sigura yuko madame wawe bimizime mu mvugo ziwe harimo majambo meza n'utugano
ego kubera ko narinda muzi byararijije abantu nabo nyene biramuriza biramutusha byaragenze neza rero abo n'umugwi wa gatatu
ariko riraho dukirikira umugwi wa gatatu ari umuntu udamureka dagutera inkuru je rero ndavuze umugenzi uko nyene yagize ambalage kado agira ambalage kado neza fresh aramushiramo umusheri wiwe amushiriramo muri ambalage like mu zindani z'umukobwa like hamwe na ebale amugiriye surprise karamuhaye kado umukobwa yarashavuye ku rugero rudasanzwe ati jewe uma imutu zindani jewe sana kagaye ndamurikiweho igisubira
aho numuhunga atashoboye kudetekta neza icyo umukobwa akunda icyo umugore wiwe akunda naco gituma natanguye mvuga ngo igikomeye si icyo ugiye gutanga oya mbe gutanze cyari gikenewe nyene hajye no gutanga kado si gupfa gutanga ni bimwe natangura mvuga tanga icyo umuntu akeneye none nk'umumizirma umuhaye kado ya bibiliya go bushatse kugira iki mugabe umuhaye nk'ikado ya Quran hari naha batani yo yarasanzwe afise cavuga tu umuntu wanje niwe kwere eh nk'umunyeshure umuhaye ikado yisuka ubu yimuhaye ngo ayigire iki mugabe umuhaye ikado ya tablet umuhaye ikado ya carnet de note iri actualize ukaja muri imprimerie hari abantu bananirwa gutanga amakado nkumva ndababaye dufata ufise umusheri w'umunyeshure yiga kaminuza kubera ko tomuhi kado ya block note kuva ku rupapuro rwa mbere gushika rwa nyuma ya agenda irimo amafoto yiwe gusa surprise kuva janvier gushika december ari amafoto yiwe gusa igihe cyose zandika muri yo agenda cabona ifoto yiwe n'utujambo twiza wanditse mu kwa mbere ukwezi kwa mbere nipfurije urukundo rwacu kuzogera kure ukwezi kwa kabiri nipfurije urukundo urumva
ubagize gara kwibiri ba
urumva guys ake ikando so gupfa gutanga umugwi wa kane nabantu bafite imvugo y'urukundo yitwa service rendu no kuvuga ni kintu umaze kumukorera kigaragara ni cyagihe yabuze minerval ukayimurihira ni cyagihe amahera y'inzu iwabo byari byatopanganye ukamufasha kuriha ni cyagihe yari karagomba ku kujya muri renforcement muri Kenya akaba niwe wa mbere utangura ku
ariko hanyere ucumenga urukundo rukeru rufatanye na mahe cyo tujya muri bya bivuga ati urukundo na mahe atamahera n'ibyo atamahera haro navyo kugwa
oya urukundo amahera arakenewe cyane mu rukundo arakenewe gusa
ya hari urumva ni danger
siyafashe urukundo asiyafashe urukundo nariko ndavuga gusa service randi no kuvuga iki nk'ubuje ndashobora kuba ntungiye nk'inka dufata imuramvya hanyuma bakantuma ko bati inka yawe yavunitse mugabo bakantuma ko kukazi fisi inama iyi ni renio technique ntashobora gusiba umushere wanje rabimubwira cyambwiye ati yo sheri ndababaye cyane ariko hakusiba ku kazi je ngo manje kuyikurabira ndaza kuzanda fotora amafoto ndakubwira ingene inka yawe imeze bebe ariko nja gukora kazi iyo ni service hand iyo bihuriranye no fisi mvugo y'urukundo bene iyo
umenga ni ukunzwe
exactly maca numva ati aha bwa bundi ndi mwiri bagira urukundo pe yani nimepata nilicho kuba nakita ari nacho gituma hari umuririmvyi umwe yaririmvye ngo asante mola kwa kuwa haukunipa nilichokuwa na kitaka bali ukanipa nilichokuwa na kistahili uvuga ngo mana ndagushimiye kutarampa icyo nshaka ariko wampa icyo nari nkwiye ni uko hama imvugo y'urukundo ya gatanu
ari nayo ya nyuma
nyuma numugwi w'abantu bafise imvugo y'urukundo yitwa touche physique hari abantu kugira ngo yemere kumukunda ari mpaka muri kumwe aguma gukora ko cyane cyane abakobwa barakunda gufata kuri poitrine y'abahungu rimwe na rimwe no ngaha ku maboko hari umukobwa muri kumwe ntazigera yumva kumukunda igihe cyose mutazi wa muri kumwe ari karagukora kuku hariho nabahungu nabo bameze uko bafite bene iyo mvugo y'urukundo so ne pas nécessairement gukora korana ko cyangwa iki juste gufatana mu biganza bari ko baragenda urugendo ugasanga bavuye nko
ariko ishikwega nibindi ama sex nibindi
bene iyi niyikunda gukwega nibindi bintu nivyo ariko hari abantu bameze uko donc tuko turagira description ne turiko turahamagarira abantu ngo vuga imvugo y'urukundo oya turiko turavuga ubushakashatsi bwerekana navuze igitabo byanditsemo cyitwa Les 5 langages d'amour cyanditswe n'umwanditsi yitwa Gary Chapman wari we wese arashobora kuvyisomera niyo migwi itanu y'abantu iba namba rero we ubona umusheri wawe atacu dakora kugira ngo umwereke ko umukunda mugabe ukabona guma reklama kutamukunda yani ingene yashaka kumukunda si kuri kuramukunda cushakisha muri ibi byose bitanu uzoza gusanga hariho ikintu kimwe yarashaka kumugirira utamugirira gutyo numara kugitora muzoca mugira urukundo rumeze nk'iparadiso
damu rega umfashe gato tubisubire muri ngogara ningoga icambere
nico bita parole valorisante
jambo y'agaciro
agaciro icakabiri ni momado qualité cha gatatu ni service rand
izo bifaransa bya abantu batiza ari urukora bagora
bo icambere numuntu kugira ngo yemere kumukunda ari mpa kumubwira utujambo twagaciro icya kabiri numuntu kugira ngo yemere kumukunda ari hakumuha umwanya na cyane cyane yari mu kibazo umwumvirize mufashe gutora inyishu z'ibibazo icya gatatu nico bita kado hari umuntu kugira ngo yemere kumukunda ari hakumuha kagano kufuma muhi mbombo gusa nimiburi buri rimwe mu ndwi umugirira ga surprise umuha ga chocolat iyindi ndwi umuha ka biscuit iyindi ndwi umuhe kupongle iyindi ndwi mugabo uzuri fokaliza ku vya keneye iyo utanze kado ugatanga icyo umuntu adakeneye ubugize sheke ubuguye hashes icya kane hari habantu imvugo y'urukundo yabo ari service landi no kuvuga ico wamukoreye no kuvuga arindira umunsi umwe azokenera umuntu amukorera service akabona niwe wa mbere umuserutse kukayimukorera aca yumva kwa kunzwe icya nyuma hari habantu kugira ngo bemere ko bakunda yemere ko umukunda ari mpaka akubone hafi yiwe agukora ko muri ko muragenda ya yani yakuvyimvye ko nyene yagufashe mu kuboko abayumva ari sekirize nizo mvugo z'urukundo rero uwo muhinga yerekana ari navyo bigize ibintu bituma abantu benshi bakunda kwidoga ngo umukunzi wanje ngo ntankunda kubera ko atamukorera kimwe muri ivyo tuba dushobaye kuba tiko turadondagura
nice kabisa bana bavyumvise rero ubwo nibwo burozi bwo nyene bw'urukundo urumva ushaka kuroga naho niho ari code
ushaka gufata umusheri wawe ngo umutekere neza mwisashe ubu hamasashe baranayakuye ushaka kumushira mu mufuko banza umenye imvugo yiwe y'urukundo hama nawe ibari yo mvugo uvuga uzocutsanga mwibaniye amahoro bimeze neza cyane
kuba ari kure na kure hari bidakunda
kuba ari kure na kure hari imvugo z'urukundo zidakunda mugabe umuntu avuga imvugo bivanye nahari difate nk'umuntu ufate nk'umukobwa ari muri Saudiya cyangwa ari muri Oman hamakundanye n'undi muhunga bino urumva ntiyoza kugira imvugo y'urukundo ya touche physique oya umukobwa cha develop imvugo iturutse kuri manke canke iturutse kuco yumva abuze muriwe ababuze wa muntu hamuremesha wa muntu hamwibutsa ko mu mahanga atari wabo mugabo naho ari kure amukunda amwitwararitse wa mu
Ebale jere rirujya cyane biravyumva igihe turavuga imvugo z'urukundo just ibintu bitanu bituma umukobwa gukunda cyane cyangwa umuhungu agukunda cyane
ushobora ahubwo gutuma abona ko umukunda cyane
ushobora kubona ko umukunda cyane voilà n'umutipe yambwiye ati je prema je umukobwa wanje sinzi cyo ntarakora kugira ngo muri ko ndamukunda umva batubwiye ibyo bitanu we cengeteraho nyene tuza gufata kimwe
azosangamo kimwe
yitegereza kubone
gitegerezwa kuba kirimo yego
ndamuye imvugo yawe niya muri zo zitanu imvugo yawe
Mvugo yanje y'urukundo ni momado kalite ego nakunda kumusheri wanje vyukuri cyane cyane ko sanzwe nkora ibintu byinshi urabona ndu muganga nkaba niki urumva hari gihe bincanganira ko nyene nkaruha mba nkeneye uwundi muntu wo kumfasha gutora zimwe mu ma decision akambwira sheri iki gikora uku iki wagikoze nabi kandi je ndi flexible nakunda guhanurwa cyane iyo nakoze ikintu nabi umusheri wanje akambwira ati iki wagikoze nabi ndikosora vuba cyane ego
abana mwavyumvise rero je mvugo yanje uri kuno mashaka kwimenya je mvugo y'urukundo ni
bakunda nabatanguye kwandikirana utu message ashaka gutangura gushakisha imvugo yiwe y'urukundo
ni igihe ndo ndaza cyaki mu rukira ati sheri ndarabice gihe ndo neza ama nukuri je ntumbwire
byi nkunda kutariko
nice kabise bara nuko rero iyi niyo secret twibiye abahungu abakoga iyi niyo secret vraiment kandi murakoze cyane mwavyumvise rero damuri yabivuze
nakanye nabubakanye bibira baraba imvugo z'urukundo zirabaraba cyane umugore n'umugabo barashobora kuba bakundana mugabo ugasanga umugabo ntarigera amenye icyo yokorera umugore wiwe kugira ngo vyukuri amukunde abone ko amukunda vyukuri ugasanga umugore arafise ibibazo yakuye iwabo ibibazo vy'umuryango ibibazo yakuza akiri muto yakuriyemo yari yipfuza umuntu abiremururirako donc umukunzi wawe abari nk'inyabarega yo gusukamwo ibibazo vyawe byose igihe rero wigize busy uka buri indisponible haragira igihe yumva wewe umenga imana yaramurenganije yani umenga hari cabuze mwabagabo mwe fata akanya sohokana abagore banyu naho wowe ufise igihumbi musangire akanyobwa kamwe gusa k'igihumbi
irafise ico vyongera muri we
umuha umwanya akubwire ingene yiyumva akubwire abamaze iminsi bamubangamira ku kazi akubwire ibigabo bimaze iminsi bimuhohotera akubwire azoca yumva aruhutse akenshi abagore benshi bafise iyi mvugo y'urukundo ya momado kalite babifuza ko mubaba hafi hari gihe ubona ari karakuririra ko kuri poetry nyine akubwira ingorane yagize akiri muto ingene se wiwe yahora afata mama wabo nabi ukabona aravyibutsa ari kararira
byaraheze rizo
byaraheze umwami w'umutima wawe ndahari ndahari kugira ngo ndagushikane kuvyo papa
wibyutsaura. Okay, merci beaucoup rero ebare. Nabyumvise reka tugarukize ngo kigano cyacu nibaza mabyumvise. Kiri ngo ngiza gufasha benshi cyane. Inimero ya telefone iri ngaho hasi. Ufite ikibazo cyari cyo cyashaka kubaza ishura ngamwe kigano kuri kira tuzobisoma ibazo byanyu tuzobashikiriza. Amajwi ya nimero urashobora kunikana voice na audio kuri WhatsApp tukayivuza ngamwe kigano cyacu kugira byose bigende neza cyane.
Nibaza ko tumaze gukora ibiganiro bibiri wozotegura ikindi kiganiro cyo kwishura ku ma message y'abantu. Donc bakandika ama message mu ma commentaire nibaza ko mufite nabona ari hano gushira
ama. Nsafisi bibazo bashaka kubaza kuvyo urumuko.
Mu ma commentaire bivanye ariko ni kiganiro hanyuma barashobora no kuduterera ama suggestion peut-être bakandika ati turashaka ko mudukorera ikiganiro kuri ibi, turashaka ko mudukorera ibiganiro kuri iki, nawe ugacu bitegura neza ndazi kubikora neza cyane.
Nice kabisa. Bana Jerry to as a classic Juma Jukes kuri kamera. Ikiganiro ni classic love. Garukiza cyane. Ndibaza kirafasha abatari bake abo bakanye n'abasore n'inkumi. Mwese rero twari ko turavuga imvugo zitanu z'urukundo cyangwa system zitanu kwerekana umurukundo yuko agukunda cyangwa akunze cyane. Jewe rero byakunanira niyumvise ngo je si nkunda cyangwa ntankunda birazo kuba bizoba bikuvuye ko twahejeje. Bye
Isaac TV.